salvation. Huyu mzito asante sana. Huyu mzito kwa majina Murega Baishu. Ni first gentleman of Meru County. Na currently anashikilia Meru Cultural Ambassador by the Ministry of Tourism. Ameshikilia hapo. Na yeye unapomuona pale ni apostle Vaite Family Fellowship.